Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe mwe banywanyi bakunzi bacu mubandanya kudukurikirana muherereye ijya nino mu makungu ya kure. Mwese mudukirana muherereye ku mugabane w'Abanyamerika barije nino ku mugabane w'Abanyaburaya ku mugabane wa Aziya ku mugabane wa Afrika muri South Africa muri Zambia mwese mudukurikira muherereye mu bihugu mwagiye kuronderamwo kurondereramwo ubuzima muri Kenya Uganda mu bihugu by'ibibanyi mu buraruko mu Rwanda mu burengero muri Kongo mu buseruko muri Tanzania mwese mudukurikira muherereye nga mu gihugu cacu Burundi intara amakomini mitumba ubucimbira imisozi bigiye bitandukanye bivanye naho burumwe wese adukurikirana herereye ndabahaye kaze fyonda subscribe n'ukoresha ururimi rw'icongereza canke nibukoresha ururimi rw'igifaransa fyonda sabone hamura tujye ngahe buryo urafyonda no kwakantu kameze nk'agakengere amakuru ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoje bigushikiraho zoba uherereye hose ku isi. Amakuru ari karavugwa ngaha mu gihe cy'u Burundi reka tuyatangurire ku kiganiro kimaze gutambuka Foco de cha Pacifique nini nahazwe na Giliberi aho bahejeje kwemeza ukungene umupfumu Emmanuel ntaho kazoja uyu mupfumu batazira mu gusa mu rubanza rwa General Alain Guillaume Bunyoni bahejeje gushira ukuri kose hanze ibinyegezwa vyagomba kuza ngaha mu ngaho mu ruki ko muri sentare aho Bunyoni yariko araburana ari karisigura yagiye aratanga ibimenyetso bitandukanye ivyabona vyose ariko parike ngo bikaboneka ko urubanza itari yaruteguye itaruteguye neza. Bunyoni ngo akimara gutabwa muri yompi Generali Major Varisito Ndayishimiye yararungitse Generali Emmanuel Ndayiziga ngo aje kuraba uko Bunyoni amerewe mwibohero mu kujayo Generali Emmanuel Ndayiziga yari yaherekejwe n'abapolisi abo bapolisi bari bamuherekeje baragiye barafotora baraba ukungene Bunyoni apfunzwe n'amagara yuko amerewe nga ho mwibohero rya Gitega uko Bunyoni rero yariko ari muri iryo bohero ngo Emmanuel Ndayiziga yaramujanye ku ruhande aramubaza baravugana babiri atawundi yumva ngo Bunyoni rero yaramumenyesheje ko yaciye abivuga ko ari we yavuze ko ari we yamuburiye ngo ahunge ngo General Emmanuel Ndayiziga mukubimubwira ngo yaramubwiye ngo wari kwegeye kuva waraciye ubitangaza ubishira habona ntagaba yaravuze ko Emmanuel Ndayiziga ari we yamuburiye ngo atoroke. Ibyo byose Bunyoni rero akavuga ko niba bamwagiriza ibyaha byo gutembagaza ubutegetsi ngo yoba yarabigiranye n'abo ba generali bari muri inyuma aba generali b'inshuti ziwe bamuyoboka yashobora gutegeka harimo nyine uwo nguwo generali Emmanuel Ndayiziga generali Ntigurirwa Silas n'abandi ba generali yaravuze na Colonel Reverian Ndikuriyo mu vyaha bagiye bamwagiriza ko yahungabanyije inzego z'igihugu ngaho rero yafashe amajambo akabijana muri CCM mu gihugu cha Tanzania ngo Bunyoni yace yishura ko yabwiye Ndayishimiye ko mu kuja kuvuga canke kwitura CCM gihe bari bafitaniye ingorane ngo yabitumye Colonel Reverian Ndikuriyo aramutswa umugambwe wa CNDD FDD ko mukumubura yaratumye Emery Landry Nyandwi komiseri muri umugambwe wa CNDD FDD niwe yatumye aja kubibwira Colonel Reverian Ndikuriyo mu kujana rero abatumye mu gihugu cha Tanzania mu gihugu kibanye ngo cane cane Kongo CCM ifitaniye imigenderanire myiza hamwe n'umugambwe wa CNDD FDD uri ngaha ku butegetsi. Ivyo rero ngo ntago yokabaye abigira wenyine kuko ngo Colonel Reverian Ndikuriyo bazomuzana mu rukiko na General Ntigurirwa Silas na General Emmanuel Ndayiziga ayo mazina yose ngagomba kuza akaboneka ngaho muri sentare Bunyoni akisigura nabo bahari ngo kuko nivyo vyabona vyiwe ukungene Bunyoni ata mugambi wo gutembagaza ubutegetsi yari afise ngo niba yari afise umugambi wo gutembagaza ubutegetsi abo ngabo abo ba generali bakaba baramuburiye ngo ahunge ubwo nabo bari bafatanije uwo mugambi nabo nibaze muri senare bace babisigura bunyoni ivyo nivyo avuga avuga ko kandi umupfumu Emmanuel nta kazoja batazira mu gusa uyu nguyu ngo yiyemangiye ko ari we yishe perezida umuhisi Petero Nkurunziza mu kwica Petero Nkurunziza ngo yarakoresheje amangetengete kandi ngo baciye bamugurira ipikipiki bamwe rero ngo bakabona ko ngo vyoba wari umutego wa Varisito Ndayishimiye yoba yari yateze bunyoni bakamutuma ko abandi bantu babategetsi nabo bakamuhenda kuja gutembagaza ubutegetsi ariko bafise akababwiye uwo batumye wakababwira ko ngo hari umupfumu azi vyakora akora ivyo bashaka ashobora kubafasha bagahindura ubutegetsi mbere ko uwo mupfumu kandi ari nawe wagandaguye umuhisi Petero Nkurunziza hama abafashe ubutegetsi bakama bategeka neza Nkurunziza atabari hejuru ivyo rero ngo bunyoni yaciye avyemera kuko yarazi ukungene babigenje abona ko uwo mupfumu bamuhaye ipikipiki ngo yohava abafasha mu kwica umukuru w'igihugu uriho ubu umukuru w'igihugu General Major Varisito Ndayishimiye mu kumugandagura rero ngo birashoboka ko ashobora guhita bafata ubutegetsi mu gufata ubwo butegetsi bwa CNDD-FDD nibo bari kwima iyo ngoma nyine ba bunyoni nabo bandi ba general batashigwa hagaragara ariko bunyoni we akaba yipfuza ko bagomba kuza bakaja nwa bose muri sentare aka ntabari we asbura na wenyine akibaza ukungene ngo yari kuja gutembagaza ubutegetsi akiyambaza Colonel wa Mahoro Desire ngatagira ingabagaba atagira imodoka atwara atagira umupolisi amugendanira canke amucungerera umutekano abo byongo mu polisi ntagariwe yari kuja gukoresha batembagaza ubutegetsi ngo yagomba kubibwira abajenerali kandi bari hasi yiwe bamuyoboka abandi ari inshuti ziwe bagomba kumwumva bakaja gutembagaza ubwo butegetsi bwa Varisito Ndayishimiye rero ngo ivyo yatekereje ivyo yiyumvira ngo ntabwo ari vyo na gatoyi kuri runo rubanza rwa bunyoni bamwe bariko barabaza imvo uyu mupfumu wiyemerera ko ari we yishe umukuru w'igihugu ibintu biteye ubwoba cyane kwica umukuru w'igihugu hama ukavyemanga hama ubutegetsi bugaca bukureka umucamanza Emmanuel ntaho kazoja akaba nta kintu yaciye akora ngahamagaze uyu mupfumu muri sentare ngo agire ivyo yisigura ko canke yemange kariwe yishe yihaye inkumbi yihaye gukora ibara agahitana umukuru w'igihugu ivyo nibiriko biragenda bivugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi ko biboneka ko rero ivyo abo bategetsi bariko barakora ubiboneka ko ari irementanya ivyuru rubanza rwa bunyoni biraboneka ko ngo bataruteguye neza bunyoni we ngo yaje muri sentare afise ivyabona vyose ibukungene ivyo yagiye yishura kuri buri caha yagiye yagirizwa parike ngo yaragiye ibura ivyemezo ngabari bitavye rubanza urasangume ngo barimwe bariko baranaseka bivanye n'ivyo bunyoni yababazaga bakabura inyishu bakabora icabona ivyo vyose rero ngo bikaba biboneka ko irementanya ryakorewe General Alain Guillaume bunyoni ridafatitse ivyo vyose bakaba basaba ko ako karenganyo karenganywa General Alain Guillaume bunyoni vyohagarikwa akarekugwa akaba umwere akambikwa izera nkuko biriko biragenda bivugwa ngaha mu gihugu cyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icyongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa fyonda sabone hamura cujya ngahe buryo urafyonda no kwa kano kameze nk'agakengere amakuru ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoje bigushikiraho uzoba uherereye hose kwisi mwe mwaje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cyane muri abo kubahwa.